Ndiyayithanda le ntombi Sondela siyandwa Sondela Naluthando lwam luqinelonke Hayi emqembu qalanye Ngeyam ndedwa ngeyam Ndiyayithanda le ntombi Amehlo ayo Ayandibulala ndiyayithanda le ntombi Sondela ayi
Sondela
Sandwa Sondela Naluthando lwam luqinelonke Hayi emqembu qalanye Noma bengathini ngawe Sandra Sam Go am lona go ami ndiam tanda lomtwana Amehlo wakhe ayandibulala ndiam tanda lomtwana Sondela Sandra Sondela Naluthando lwam luqinelonke Hayi emqembu qalanye Noma bengathini ngawe Bambisandla sam Ngeke ndikuphoxe
Ndandwa yam
Sithandwa sam mafungashe wam Ringo wakho Good day, good day, your valor.